sea.
Nina. Sina ungo lo mhlaba na ungo bakdala. Na ungo bangi skati ubaba mkuru tangbatu le ube mshope.
Yeah.
Ngegama lakhe
angisoze ngalesula
incwadini
yokuphila
ngegama lakhe
ngiyakuluma phambi kukababa
ngaphambi
kwezigelo
zakhe ngiyabonga anazaretha nina niyiphumela nini ekhulwini kodwa-ke isikhathi bamkhulu ekhaleli bandla engigqokisa yengubo ezimhlophe eniyimbathisa zona kwakuwunqoba kodwa sengiyiphumela nina-ke ngoba unkulunkulu wasuke wasidala wasibeka lo mhlaba wosisi umhlaba wey'nyembezi umhlaba wokuhlupheka kuyenzeka umuntu akhishwe ezulwini esephakathi akhishwe yiko ukuxakeka nina-ke bangazokuthi ngokuphelele nisezulwini manina yinye-ke into efanele sinikezeke manje ngoba nisezulwini njengisani umhlaba ukuthi sezulwini abantu babekeleli nina ukuthi ukukhulu kwelizani
Nina, ni ukukhanya kwezwe. Umuzi owakhiwe entabeni.
Umuzi owakhiwe entabeni.
Ngesitheke. Nomuntu kasukheli isibani.
Nomuntu kasukheli isibani.
Asibeke phansi kwesitsha.
Asibeke phansi kwesitsha.
Kodwa usifaka kuthini? Kanjalo makanye.
Kanya
kwenu mpango abantu.
Kanya kwenu mpango abantu.
Bababone emsebenzini emihle.
Bababone emsebenzini emihle.
Bise bethu sezulwini.
Badumise bethu sezulwini. Ayithi ukhumbuswe le ncwadi isho yona. Iyitshela mina manje ukuthi mina nomkhanya wezwe. Umuzi owakhe entabeni ngesitheke. Nomuntu asokhela isitama sabaziya usibeka phansi phambi usibeka kodwa usifaka uthini khona siyabakhanyisela abantu abasendlini kanjalo makanye ukukhanya kwemiphambi kwabantu kodwa bona emsebenzini emihle badumise wehle usezulwini Nkosi Mosisi Yeah.
Quite a lot of things, I got a few women. I'm going to do it. 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 I'm going
Oh.
angalilahla ithemba. Ahlale ethembini. Ethemba lethu sibekelela ngoba ukhumbula. Kuyazisisa. Wanabo namhlanje sizithole ukuthi sifike la. Mabe usumhlangana uqweza. Abasekho laba bantu laba. Bathandazeni.
Thank you.
ngiyithengile. Kukhona indiya le ntombazane esencane. Ilanga ngiyishela. Singaqhamuki bese ngishela. Kodwa manje estamos seduzane kasuka emandiya lezo yizinto ukuthi sesiyenza.
Ngilaleleni nina enazi ukulunga
abantu abamthetho wami usezigizweni zabo
abantu abamthetho wami usezigizweni zabo
ningesali ukusolwa ngabantu
ningesali ukusolwa ngabantu
ningaphili amandla
ningaphili amandla
ngezithuko zabo
ngezithuko zabo
ngokuba inuna
yeyeyele laphele lapho yabonga uSibusisa ngalelela mina enazibunga abantu bomthetho wami usezigizweni zabo nenezabo ukusolwa ngabantu ningaphela amandla ngezithuko zabo landela ukuma nina enimfuna uJehova bikani kulo idwala enachizilwa kulo nakuyo imbobo yomgodi enakhishwa kuya ningabanani abakhuluma into abayithandayo yaa nonicala kushinto into yale ayingekho lesintweni kodwa uyana lesintweni ngifushayela abantu ngoba yimina yinye into ehluphayo wela ina ingane ikabhombela inzalo kabhombela hayi ngoba sifuna isihlalo mabekhuluma abantu bakhuluma ngeminikelo bake bakhuluma ngamagula ngesi sikhathi bathi engathi amagula aye endaweni erongi mina-ke ngithi amagula ayeyanga endaweni erongi aye endaweni afanele ukuya kuyo kepha umuntu owayesengeyo ndawo ronke ngoba phela loyo muntu kungukwazi phela owayesekubona ngabubayise owayesekubona ngiyahlupha-ke lokuzazi izinto zalekhaya ukuthi amagula yini bathi abantu bazofaka icala nokuthi iy'ntombi zentethelelo ijudiya beyiswenke iziconsa kufake icala ukuthi beyiswenke iziconsa kukhona abantu abaningi abadeka umthandazi bathandazelwe abagula kakhulu kodwa ngeke bakutshele bayagula ubona ngezenzo umuntu phela akakutshele ukuba segula usuhlanye futhi ohlingahlanya mina ubona ukuthi nalini ukuthi amaphepha
Oh!
into the Zamila. When I'm not so sorry, I have the other band. I don't want to see that as a sort. When I'm around, I like to go to the other side of the corner. But when I was mentally, I'm not in the other bin.
usamalulwane amavukuthe vula maphiko bethu qedizwe ngesinyenyela lodumo inkosi ebengekho emfihlakalweni egqame ngomngcele kwabasekuhleni bagqama ngofu basimbi kwabasemhlabeni inkosi yavunywa zinhliziyo ngomhlaka 3 April kunyathela kothingo lusekusithekeni bantu balizovuka ngokusa ngonyazi lwasezulwini ukhoqizwe ngesinyanyela kwabasemhlabeni kanti kwabasezulwini usulugoqe ngodumo bathi ukwanda kwaliwa ngumthakathi bantu basekwandeni inkosi abathe beyivuma kanti kuzosabe iphika kwathi beyiphika kwasabe yivuma unganekwane kade kwaseziyasa ziyaxoxelana unthile amaphukushe ahlehlenyovana amaqeda ayibhuduli iduli abelokhelisana nehlalo sokungcwele sobukhosi bonyalo sezulwini inkosi abayixosha ngendledle ekuphakameni inyanga sezulwini umagame game kwaphilisa abanosiza benosizi bemazonzo nyanga sezulwini umkhonto abazomazulwini ubazongwantliziyo zona sokhamzela basebethukusa bekuthukisela indlu kajama benosenza ngakhona bejuthe kulabafozi namadoda ehlaletshe kule nandebhambayi bathume kwabusa bonhlothela bafuna izaza ezaza umuthi umuthi kawusebenzanga lutho ukuba wasebenza ngabe uthi ngolemo sazana usepho sasezulwini esiba sepho sibabala kwambili ukhipha amakhapelithi umkhipha aduwe akumnoba lwesula icala belingenamthelele ngelo balungonyazini cha asivumi intethesisiqhuba mzimba zaqoqe kwamangugophoza igazi bethinqina khanda likagedezini emagceke nanyazinina senaphenduka amabibi izibi zokulahlwa ngavukela isihlalo sokungcwele naningekho yini umdlelanyoni othingo lokosazana ovula unyazi babathufela ugobhu kwabavukwa sififane namagqobhu umdlelanyoni onyanga sezulwini wavula unyazi babathufela ugobhuka bavukwa sififane namagqobhu umdlelanyoni wenyanga sezulwini nelanga nobhombela isimo samampondo wavula unyazi babathufela ugobhuka bavuka sififane namagqobhu kanti kubangwani nonyazi angithi ibusiso kazibotelwa uma ngabe kunjalo inkantola imthathe lo nebusiso zakhe bambotele baphile naye siyohlelelela zasezulwini kuqabathela uzange ubotelwe zinkantolo bangidlalo ngabe ubhombela wafika nenkantolo ilanga lafika nenkantolo cha maphekula asibangelutho u-R5 oyifeki nje uma uhlangene nabanye uyefana kodwa uma usuwuhlukanisi awuthengi ngokunjalo hlangene sizimpisi leze lokhu ngidakida iphindelela ngaba senhlambeni unyanzi lusembuseni lukhiwa malenzeni ngoba likhiphe iy'busiso abantu basala bebusa wena ma ungasitholanga isibusiso hambe ubuze umsamo wakho ukuthi ezakini iy'busiso yihlala kuphi noma yihlala emavondweni nasemaphepheni ngeze naqeda ngonyazi emaphepheni bantu abancane nabadala ngakhithe ngenhlamba unyazi elingolasekuculeni kanti loneni unkulunkulu wasebuhlenga usibhalanga ngephuthi isihlabelelo sakho sa-131 wathi basibekele nankosi bambese ngengubo yesililo kusuke kungahlekwa ngathi kahleka sithi nse nina ngibukela unyalo wasezulwini ngoxa nyalo wasezulwini ngezitha zakho yishone phansi izenimtshele lo mfana wakamthetho ukuthi akalutho lapho enyazini lwasezulwini uguqa abadeni obangajele muntu insingize betha amaphiko kwalo sethemba elizayo esiyejubela la ngendlela ezasesithiyone abagoqa amaphiko kwalo central park ababenosizi bebhuguqe bemanzonzo bathi baphoza okhokho baqoka nguqela kube ngunyalo wasezulwini obaphuza imvula othi esephuzile wayekephula phinde aphuzwe ekephula othi ephuzile wayekephula wayephuzwe ephuzwe ephuzwe ekephula ziyimbenda ezinye wathi udle ezinye waphinde wadle ezinye wathi udle ezinye waphinde wadle ezinye linohlata abantu basekwandeni ngoba udumo lonyalo wasezulwini lufikile ukuzogeza abanosizi namhlabathi abasekwandeni ukwenda kwalowo mthakathi amsibusiso ziyanda zifika nobani zifika nonyaka sezulwini kuqabathele ezithathwa Nazareth shone phansi asiqambele unyazamango manje sithi lapho zimvula owakho wenzani phatha amasanga sinothaka ubambelele kubambelele ngoshombo daveni phokothe balentanzi kube sesiziva ethihlele kweza kubo kwebeza kubo zifuna lapho sisiqhuba mzimba eqhoqhoka mnango gobhoza igazi bethi umphetho yiqhudlama ugakudla mquba abathi bembala izobaqhothisa prince wanzuka prince wayike uyijobola insimbi bafuna bavuma bona sebrenda bathe shembe kwisikwembu bathi hlaba matsholo obhebha amatshabela kwasifuba sibhinca kakhasane ababhenge sebabhina ingoma basale bathuma nephepha bathethe sabesendela emaphepheni bathi ungophamlandonaveli olobe novela sesibini abasemhlabeni bathulela kuyifunda kulunkulu yasemhleni umuhle bakho abangashabalali ngezitha zomhlaba akuhlale bume njalo kulunkulu yasemhleni amaphekula angasanelodwa wafe
zonke zizo zonke zizo zonke zizo zonke zizo zonke zizo
Amen. 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 Am